Sekuphele isikhathi esingaphezulu konyaka kuqhubeka impi phakathi kwezwe lase Russia kanye neUkraine. Izibalo zenhlangano yezizwe zikhombisa ukuthi lolu dlame selidlule nabantu abalinganiselwa enkulungwaneni ezisishagalolunye kanti babalwa ngesigidi yasebebaleke bashiya amakhaya. Ithimba labaholi bamazwe ase-Afrika ebelinezingxoxo zokuyozama ukuphemba ukuqedwa kwempi lethule amaphuzu ayishumi komengameli bamazwe angabhekani. Kepha iyaqhubeka inkombankombane.
Izingane ziyesaba futhi zethukile, sazithatha zasuswa izindeni sempi ukuze sizihlenge kanye nokubhekela isimo sazo sezempilo. Yilokho kuphele sakwenza, sasingeke sehlukanise izingane nemindeni yazo, konke kwenziwe ngokusemthethweni.
Вывозили целыми детскими домами.
Uhulumeni waseNingizimu Afrika umile kwelokuthi alukho uhlangothi oluvunayo kule mpi. Njengoba isigungu saseMelika sezazimthetho sishusha umengameli wabo uJoe Biden ngokuthi aphocela kuleli ilungelo lokusingathi umhlangano we-AGOA ozobanjwa ngoLwezi. Uwe ngumengameli wezwe uThabo Mbeki wexwayisa ngokuthi lokho kungathumela umlayezo ongewona.
For the US to communicate that it is interested in the development of the African continent, one of the important instruments for that development is AGOA. So I really would imagine that the US would want to keep with that position because they are interested in the development of Africa.
I-AGOA inika ithuba amazwe amaningi ase-Afrika ukuthi akwazi ukudayisa eMelika impahla yawo nalokho okukhiqizwa kuwona ngaphandle kokuthi azakhokha intela yokufaka impahla yawo eMelika.